Ya ti la chuga, sakti ma dunida dalkeena daawanayso dadkiisa sida ay dareemayaan dalkeena dadkiisa iskaali dalkeena dadkiisa iskaali dalkeena
Somalia belongs to Somali people. Free from prison, I believe. I thank to God. I'm Hamdi Ibrahim Ali. Hajj al-Bulaq, Hajj.